Tsu, ilang si Hilovin, lima si Ehi, sa Pongte.
Yeah.
Kang 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 Kang